Mphe maleme a sekete ena ki rorishe mitola murenda Mphe maleme a sekete rorishe mitola ena ki rorishe mitola murenda Mphe maleme
Share how well I am.